And that's when you're married, your dominance will be free and a genuine coupon and come in. And there, said a money money down, my son for when you're married, Abraham would draw tune, my sign with the issue. Out of 4 years, and come with the ABS, now you can't build in a healthy relationship with your in-laws. Building a healthy relationship with your in-laws. Okwanya ye be faso. Na ye tumi ama ayonko fa pa. Atna ye ne yense onomo entem. Na anu ye fye nyami asem. Ye fye ababa wa ye freni root. Ne senia ode na se Naomi etna ye. Na ye shasi ye se. Root tumi ne Naomi tna sa. If we say Naomi che ni chumu, Naomi de ne ye bapre kope. Ebu siya fuwa, mamimfa adansi diye bi enshasye, ansa na matuasu. Onyami ye madum, ese, minya asiwa, odemi ye bapre kope. Mamino eti aseno, na onemi kan, emposina nkasa nema. Ne kasa aniya, echire ni se, edu bebi no, maame ne wo asem bi no pese odi hu nkomo a me na ofra me ni me di hu nkomo a na nkasa ne ma wo na esan se ono de me ye benti e maame su timi de ne ye enna prekope me pa cho me se e ye possible se ye betimi ne ye nsi onom atena e wo asomdwe mu ene me focus e ye sons and daughters in law. Yeya yako ware se oba a wa ware be mebi asetena be na one na wofuo no ebetena ana na busuafuo no betena be ma wo so wa ware oba bi wo so asetena ben ana esese woni wom etena ana fo me di kan ya se nso se wo ye amamre mu no ye ware ebusua nti wo nya ware obi pa ne busua no abeye wo so wa busua. Shane nso ma me se esuno senia wofie mo ye ne mafa nanso esane aware ni nti enne mo beye busua a wontumi enyi won fimu e ma ne nyiye me sro obronika sem learn to accept them sua se obegye won matum sua se obefa won se wankasa wodia se eye be ma maame anaso oba maame afa ne se wo maame. Na wone ne entena sa. Se eye papa fa ne se o papa. Na wone ne entena sa. Na etumi ama ayonko fa pa. Aba montem. Ni etosu mi enu. Ene se. Adjust to accommodate them. Nsemu mi enu na meka. Ni edika ye adjustment. Me pacho. Me se. Ti asye se. Enye wana watete wo. Ente du bebi ya senye woye woni ya manu. Enye sa na upenu. Nanso esese wusua se obe adjust o hu se nia obetimi accommodate won obetimi no ma tena e wasumdwe mu hwo mu ye ese won ka se sebio won ho afno wo enye ne papa no no se nia wu awofuo anaso papa e ba won chen a won pam no no ukunu ana se wo yire papa ba mesere empam no won ne entena ewo asomdwe mu nia edi ho bio bo modin se senia wo do wankasa wo de no wo do maami anase wo papa no wo be do won si onom ne so sa. So you love them and show them respect do won na fa enidie a efata ema won me pa cha wo se wase eba won chea yodo edi chire no ni die a efata no fama no show them respect na won mo nso etumi ene wo atena sa mesrel hwe na wan nye samfom suo yi empepi no enkrofo ko ware a na eya won se se ebusua ne ben okunu no anase ebe yire na won mo bese na dwen enu nti ofa kwan bi so epese wo be ye busua no efri kunu no anase oyere ne ho. Don't try to separate them. from your spouse. And yo hu ese wo yi won efi wo kunu anase wo yere no enchen ma won kwan e ma won men efri se bri bi beba wo behia won me sra o shane nsoma me and to won won twene na emu no kan won e bata wo hu e bri bi beba me se wo behia won ma men sha won kran bio ese edu sabre no a woma enyi na ya na won hu aya hu meti kakra sabre no so your ba menopause has set in o ye be ma so a ne ne ye na so nti se ne kane na tie bio ebe du sabre no na bi anyare wana hu omre obebre ahyase na e ba won afem mesrao support them bomodi eta won echi baby a wohiam wa no emfa enka me won ewo mu se me nhye nkran se won fa won adesu anyina meto so da bi nanso baby a wo bua won ayeyie no firi akoma pem na bua won e ba ne sa e ma won mu so enya wo ho akoma pa ebusua bo ho moden se woni o mu betena asetena pa impeni se obi nka se fa wasem pa kodo enu nti se wo po moden se ono obetena asetena pa mi gidi se won mo so eno obetena asetena pa mesro hwe ena wan ma entokwa anda woni won se ono mo entem hwe ena wan ma akayo bi ameda wone wonse onomo entem samfumsu obi ena abampo a hwekwan pa wode faso aka ebeye yie nanu na mi tufu se edu baabi na se biibi echi a se ye me be mama me ena anase me papa na ye biibi me busuani me hunipa bi ena ye biibi a etiti me yire a eye se me be mane mo minimum bekasa asine se mema me yire no akoka na boma anye na no ankosi bone sara ne se yoba ne hu nipa eye se oba ne beka asine se be ma ne beka eboa e wo sa kwan so asine se ubegja se ai meke bi a chere no na bi me pa cho ye nye ne sa e ma ne nye yie ma min tu ofu ba ko ebe tumi a anka bo ho moden se wo beka wo spouse no wo yire anase wo kunu no ehu ensempa e di akyere wo busua e pa cho tie biem me se wo spouse no kan ne ho ensempa di ne ho adanse ye pa e fa kyere wo busua be ma wo na wo yi usika e na wo de e ma wo maame anase wo papa but e be ye fe e so beka kyere won se o ebia mase se yemfa wei emrem na ma wo ma hu se aso no ebo won ho adwen pa misua ade bi na eboa me abri bia ye de bibi akoma me busuafo no me de me yiri din ene beto so na ye de bibi koma ono su ne busuafo a ode me din ato so enu nti ebusua baanu ni nyina ehu yen se ye nebo muti asetena pa nanso e toma na ebia ne ode ekoma ne maame ana ne papa no na nya mimpo misika but esan se ye ye ne santi e de asomdwie ene asetena pa e ba ye ne ebusua no entem me se bebia wohia wo support no bo moden se obe support won na eye se wodi o partner ni din beto so na ma won ma hu se partner no e wo won ho adwen pa me do foti se nyame ye wadon na e bi atem wo be ware na wo ma meti ase wo kunu so ma meti ase me sra o emane nkoye se oba akosum bo mawo esene baako ne ye hu ne se MPP no se oba kun krofo eba na koya asem ebia se be man hu nipa eba na oba no em na nanim na so so no oba ne krofo eba de a oye okay mesro mesi hwe na wa man an koya se wodo efa bi esene efa bi bo moden se woni mom nyina ebetena pe na etimi aboa ama asumdwie atena wone wontem mesere meso ni pe bia ho wonfomsoo wasene ne ho wonfomsoo sara na wankasa nso ho wonfomsoo enti se ofom a susu kane yaaya emma ne nkoye se de bia wo de wo bo wasene soboo metitum me se enipa ni bi wan meti nanso manyane ne ntene yie na etumi aboa bo hu moden ese obetsa wo mechi na wama wo ma hu se won yie die won welfare efa wo hu enka se wo mo ba no na wo ware no enti wo mo ba ne welfare enko na ehia wo me se ma wo mo soso e welfare ehu ehia wutimi yesa onyame be hira wutimi yesa ayonko fapa etna Naomi ene Ruth ntem no ebi betna oso ntem Ruth chapter 1 Bible di adanse yesa ebra Ruth edi nase echi aba Bethlehem no Ruth ekochi na wakope eduane na odibi abrɛ na se ama na di ebise sa abrɛ na na maame ne mfie akwani mu na maame ne ni ahoɔden bebree a obekyime ede akoyɛ ne mebi ebise ya mese esa ne se waware nti wukunu ne maame no wabɛyɛ wo maame sa abrɛ ya na hoɔden akɔfɛ mu yi sa abrɛ ya ontumi nyɛ nneɛma bebree ma ne ho yi mesra ta nechi bua no na wo so that you be beye bia mo entu ne jeje mu enkase ne ho ya mete se esese wo ka ne bata wo ho na odofo wo hwe ne mpo a ye ne sa na onyame nam so ebe ma wa ye nsira ene so bio onyame akoa ne mosomfo Abraham odro twum ena me ne wo edi nkomo yi adofo se ne wo nim na me ye Presbyterian ni me na me hwe Presbyterian asafo e wo North Olebu a ye frɛ no Promised Land Congregation ne so mesro kwesie de bia ye wo hɔ ukuo da no pe bia ye sia bɔ mpa ye efie da so saa se wo timi ebesra ye da kro a na wo gidi so nyame be fa so na wa ma wa ye nhyira ni apru ni nyina aso no se ebia wo hia futuo bi wo papankyere bi bibi da wakoma so a wo po bi ne ne di ho nkomo a odofo ekwan da ho wo betumi afrɛ yen na mwa bi a sese ye de boa wo ye de beboa wo sa numbers no na edidi so yi 0277 137 564 0277 137 564 nia etosu mi enu no eya 0547 0547 763029 763029 medofo numbers mi enu nyina WhatsApp wo so enu nti o send yen WhatsApp message so so a yen sabeka na yetime ene wo edi nkomo program a wo hwe no bom si ye wo session bi wo ho a ye ma kwan se wo de o comment beto ho all of us are going to comment to us and also you better respond na wa ya ma wati ye nka ye pese ye ne ebum esi ye na ware ye no na aware ye no aye nhyira na ye nkonimdie e de ama ye nyina onyame nhyira o se na eso wetie ye nyame ye adom a ebe hyia bio